Made in Africa, i-podcast yomphakathi. Kulokhu-ke sibuye ngo-2024, we have i-edition yama-elections. Siqala ngenhlangano enkulu, i-ruling party, i-ANC. Siphethe unobhala kwi-Musadlala region, ukhombethi uNathi Xulu. Hopefully, wonke umuntu obukayo ukuthi kuphela le-episodi esenelisekile, esazi futhi ukuthi i-African National Congress isiphatheleni kulama election, nokuthi uma beyithathile abantu bayivotele yini abayilindele ukuthi ibenzele yona. Sawubona Nobhala.
Asibonge sibingelele kuwena msakazi nababukeli bonke be-Made in Africa ababukele njengamanje kuzo zonke iy'ndawo. Siyabingelela.
Ngicela kuqale ngokubonga nje ukuyi-avela ngaso sonke isikhathi umuntu uma ekudinga uba khona, asibi nenkinga. Sibonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi uvele, ngoba phela ngithi nisebenzele abantu. So sibonga kakhulu ukuthi njengaso sonke isikhathi uma sekudinga uba khona.
No, siyabonga kakhulu umsebenzi wethu uba semphakathini nokusebenza nazo zonke iy'nhlaka ey'khona emphakathini nabezokuxhumana, ikakhulukazi laba bakwa-communication, njengoba nathi sino-communication wethu ukuze abantu bezokwazi ukuthi senzani thina njenge-ANC, nohulumeni wenzani njengoba uhulumeni phethwe i-ANC. Kubalulekile ukusebenzisana ngoba inhlangano ye-ANC inhlangano yabantu bonke base-South Africa, so kubalulekile ukubazi ukuthi i-ANC yenzani usuku nosuku.
2024, lo nyaka mkhulu kakhulu ngoba uma ubheka South Africa kuyavotwa nationally na-provincially. USA kuyavotwa futhi nakhona. I-India, amazwe amakhulu lawo. So i-ANC kulama-elections kukhona yini okuspeciali mhlawumbe abasiphathele khona ukuthi indlela eniwabuka ngawo lama-elections ukuthi hhayi awafani namanye ey'ntweni esedlule kuzona, experience esinayo. Kukhona yini okuspeciali okushintshile enizosizela nakho?
No, i-ANC akukho okuningi engathi ku-special because i-ANC angithi uma ukhumbula ukuthi ingene uhulumeni izobe igubha u-30 years ikhona uhulumeni kusukela ngo-1994. I-manifesto yayo bayisusela kwi-freedom, isusela kwi-freedom charter. Unyaka nonyaka noma ukhetho nokhetho kusuke kuthathwa le zinto ey'bhalwe kwi-freedom charter bese zifakwa ziba i-manifesto ye-ANC. Ngo-1994 i-ANC yayishilo ukuthi izokwenzani. Njengamanje sikhuluma ngemisebenzi thina sesiyenzile. So lolu khetho lolu ukhetho nje olujwayelekile kuthina ngoba sizochazela abantu ukuthi kulo 30 years umpresident nje ubekhuluma lapha kumayihlawumbe eThekwini ubechaza ukuthi i-ANC siyenzeni lo 30 years. Ikuphi la enginama-gaps khona? Siwavala kanjani lawo ma-gaps? Wasewabeka la ma-priorities akhe awu-6 ukuthi into yamathuba emsebenzi labona khona ukuthi kusenezinga eliphezulu labantu abangasebenzi, siyilungisa kanjani leyo nto. Ukulekelela ukuthi kukhushule ibhajethi ngaphakathi kohulumeni, ukuxhasa iy'mboni eziyimele ukuze izokwazi ukukhrieyitha amathuba emsebenzi bonke osomabhizinisi abahlukene, ukuxhasa amathuba emsebenzi nokwenza isiqiniseko sokuthi abantu baphile impilo engcono emphakathini ngokwezempilo. Njengoba kunalo hlelo lo-NHI olukhona oluhambayo selaphasiswa naye iparlamente. So yizo zonke izinto la i-ANC ezama ukuresponda ey'ntweni ebeyisalele emuva kulo 30 years. So u-implementa lezo zinto lezo, including izinto ey'ningi abeyisalele into yamathuba emsebenzi kakhulukazi. But u-30 years wonke abantu yibona abazobe beyikhulumela njengamanje ukuthi i-ANC yenzeni. Akekho umuntu wase-South Africa ongazi ukuthi i-ANC yenzeni. Akufani namaqembu amanye lawa kade efonywa njengamanje. Wonke afonyelwe ukuthi azokhuluma nge-ANC. Ayikho iphathi enye ekhuluma nge-manifesto yayo. Kuwo wonke. Uma ngakulalela even le weekend kade ubuka iphathi enye bekhuluma nge-manifesto yayo e-province. Ispeech sabo sonke besikhuluma nge-ANC no-government o-ANC benzani. Bakhuluma ngezinto ezenzeka usuku nosuku. Abakhulumi ngezinto lezi uhulumeni azenzayo nokuthi bazozenzani labaphethe khona. Khona ama-parties aphethe kuma-local komasipala, abakhulumi ngemisebenzi yabo abayiphethe komasipala. Thina sikhuluma ngemisebenzi esiyiphethe ku-government, province, national, ukuthi sesikwazile kusukela ngo-1994 ukufaka izindlu emakhaya la kwakuthiwa khona kunomehluko phakathi kwendawo zasemakhaya nasemadolobheni. Awusekho umehluko manje endawo zasemakhaya nasemadolobheni, sekunogesi endawo zasemakhaya manje. Uma usemakhaya usuyakhanyisa, sekuyafana naselokishini manje. Kunemigwaqo manje emakhaya, noma ingakafakwa itiyela emakhaya, kodwa inemigwaqo manje evuliwe okuthiwa ama-access road le ngena emakhaya. Izinto ezenziwe after 19 sekunamatiyela, sekunetiyela imigwaqo enetiyela enqamula emakhaya ixhumanisa amadolobha eyayingekho before 1994. Izinto lezi msebenzi eyenziwe uhulumeni ba-ANC, including into yokufaka ompompo emakhaya. Kuney'ndawo la ekunompompo emakhaya ebingekho impompo emakhaya, amanzi abengekho bekhiwa emfuleni. Sezincane iy'ndawo la kukhiwa khona amanzi emfuleni, but njengamanje sekunempompo ekhona emakhaya, or impompo la abantu abaklastarishwe khona ekuthiwa bazohamba baye empompini bokha amanzi khona, basondezelwe into yamanzi. Kunabantu la sebe namathoyilethi emakhaya, kade bengekho emakhaya. Kunendlu yomxhaso ekhona ihamba netoyilethi, ihamba netanki lamanzi, okufike kufakelwe khona amanzi ukuze umuntu abe namanzi ekhaya. So impilo yomuntu osekhaya manje isiyafana nomuntu osedolobheni, sekuyehluka. Ingakho abantu sebebuya bezokwakha emakhaya manje, ngoba awusekho umehluko wasemakhaya nasedolobheni. Yikonke lokhu kwenziwe uhulumeni we-ANC. Yingakho sithi kulolu khetho thina sithi sizodefenda i-democracy noma ama-gains e-democracy esiwathole ngo-1994. Kusho ukuthi konke lokhu esikuthole ngo-94 thina sidefenda khona inkululeko esayithola ngo-1994 kulolu khetho lolu. Zonke izinto esikhuluma ngazo kule manifesto le ekhona eshiwo umongameli, ukhuluma kakhulu ngezinto esizenzile, wasephika nje izinto ezimbalwa nazo athi zisalele emuva, abone ukuthi ziyadinga ukulungiswa kuzona. Ngathi lokho kakhulu,
ikakhulukazi kunama priorities ANC abe u-6 ama key points nje aka ANC bi manifesto yakhona. Mhlawumbe for umuntu osekhaya ungakwazi ukuthi usibekele wona and uthi elaborator kuona kancane ukuchaza kula ma key points nje awu-6.
Ngicabanga ukuthi kuma point awabekile umongameli amanye awo
sengithukile
ukuthi
singathintekala njengo-corruption,
ukuthulwa kwamathuba emsebenzi ayishilo, into yokuxhasa kwey'mboni ey'bonakala zifo ukuthi bazoyixhasa kanjani ukuyivusa iy'mboni, nazo izolekelela ukuthi ikhrethwe lamathuba emsebenzi nenhlalonhle kubantu base-South Africa nayo yezinye izinto ayithintile. And i-issue ye-corruption, into ye-corruption ke-ANC yona ithathele phezulu, kuze abantu base-South Africa bazi ukuthi khona i-corruption, i-ANC iyaresolva kwiy'nkomfa zayo ukuthi izolwisana ne-corruption. Abantu bathi i-ANC i-corrupt yingoba i-ANC yona iyaresolva nge-corruption, ayikho iphathi yakaresolve ukuthi izolwisana ne-corruption ngaphandle kwe-ANC. I-ANC iyaresolva ukuthi izolwisana nenkohlakalo, yazi yabeka ukuthi izolwisana kanjani ne-corruption. Yingakho umongameli ukhuluma ngayo, ibeke kuma-priorities ayo ukuthi uzolwisana ngayo i-corruption. So abantu uma bekhuluma nge-ANC bethi ayilwisana ne-corruption, i-ANC ziya-introduce into ka-step aside. Ama-members amanye engekho happy ngayo into ka-step aside, indlela i-implementwa ngayo, but babengekho happy ngama-guidelines ayo i-step aside. But yona ezi-resolution wonke umuntu wayivumelana ngayo, ngoba yayibuyisa isithunzi se-ANC. I-ANC yayisithathwa yona as-organization ukuthi iyona e-corrupt, kanti ayikho corrupt, ama-individuals ayisuke e-participate ey'ntweni ze-corruption. So umongameli ukuthi siyaqhubeka nokulwisana ne-corruption. Kukhona nje izinto athi iy'gameko zamanje ade zenzeka, njengoba uze wa-resigna uspeaker wase-National Assembly wa-resigna ngazi iy'gameko ze-corruption. So u-resigne ngoba naye iphuma, ngoba uyayazi ukuthi i-ANC ilwisana ne-corruption, ufuna ukuvikela isithunzi se-ANC. Akazange kuphushwa kaze i-ANC ikhiphe i-statement ithi phuma lawo, but yena udecidile njengemember i-ANC ngoba eyayazi ukuthi i-ANC imeleni. Ithini i-ANC nje yobe iyokhethweni? Wasethatha isinqumo sokuthi uyaresigna yena kwi-ANC lelo ofisa akulona, and uzohamba aye kwi-Integrity Commission ye-ANC. Iyona ezobe isiqhubeka isirecommend ukuthi ithini ngaye, ithi akenzeni. Uma isithi ka-step aside, izobe isisho ukuthi i-case yakhe aka-step aside. Kunamacala ekushiwo ukuthi la macala abucayi, ufuna uphume u-step aside. So uhulumeni uyalwisana ne-corruption, ayikho le nto ihlezi ishiwo abantu ukuthi ANC corrupt. Amaparties amaningi wona corrupt kakhulu. Iwona vikali corruption. I-ANC yayi-expose i-corruption. Ama-members wonke i-ANC uma ngabe ukhona umember i-ANC corrupt, amanye ayakwazi ukuyiveza ukuthi lowo member i-corrupt. Abantu bayayazi. Akekho umuntu ongaphandle oyazi i-corruption kwi-ANC ngaphandle kwama-members e-ANC wona avezayo ukuthi khona abantu abenza izinto ze-corruption ezi-wrong ngaphakathi kwi-ANC. So yiloo nto i-ANC ethi izolwisana ngayo into ye-corruption. So yilezo zinto lezo I think umongameli ayithinte kakhulu kwile nto ye-manifesto kakhulu ithinto la ma-priorities awu-6. Mhlawumpe ukusummarize nje ndawonye.
Kuma-research enziwa ilaba abayimele kuvela kakhulu ukuthi kulolu khetho siya kulona kungenzeka ukuthi i-ANC ibe below 50%. Uthini lapho nobhala?
No, abantu abareseshayo wonke umuntu wayo ngeke uzophikisana nawo, but basuke beyihlalele nabo ekhona labo, basuke kuyigameko esuke zenza ngaleso sikhathi. Ngeke uphikisana na, kodwa basuke bekulekelela ukuthi wena ukwazi ukukhanda i-program uhlale phansi njengephathi ubuwukuthi kufanele ungisebe. I-ANC akulula ukuthi ngaba below 50%. Ngokwemisebenzi abantu bayithanda, since i-campaign iqaliwe nje. Abantu ba responda positive kwi ANC mangabe kububuka I manifesto kusukela ngo January ANC bebethi abantu iphelile bethi ngeke ngoba kune formation ye party entsha e announceiwe ukuthi ikhona ebekuthiwa iphuma kwi ANC so wathiwa ngo January 8 embombele ANC ngezigcwalisa ngisho stadium abantu bahambile bonke kwi ANC ANC bebekhona abantu bagcwala bagcwala yonke bavala yonke I Nelspruit Moses Mabhida kwimayihlombe kuthiwa kuphelile nge-ANC more than 200,000 obusethekwini wabantu babesethekwini ababekhona nje eThekwini so ukukhombisa ukuthi i-ANC ikhona ama-researchers aya ngayisholo ayikhulumela but i-ANC ngeke zikwazi ukwehla kwiphawu ngeke zikwazi ukuphuma ibe less than 50 ngokwe-campaign yethu uma ukhumbula kahle ukuthi ama-parties onke lakhona ama-percentage ayithole ngo-2019 akulolu kuvela usuke ku 5% buze uyophatha isifundazo noma usuke ku 6% buze uyophatha isifundazo ama parties akhona contest ANC awiki kakhulu because akakhulumi nge ngokuthi azokwenzani athi wona iANC failile ibi ANC delivery nalabo bathi ANC failile bathi failile bephuma into ne deliver iANC baphika kulo msebenzi iANC eyiwenzile iANC nawo ama-parties aphika imisebenzi eyenziwe i-ANC so kungelula ukuthi i-ANC iphume kwiphakathi because ayikho i-organization e-ready ukuphatha i-South Africa nokuphatha uhulumeni wa-South Africa because aphathile amanye ama-parties amanye IFP aphatha abazulu natal yehluleka ukusevisa abantu bakwazulu natal akulula ukuthi abantu bakwazulu natal baphinde bayi-parties enye iphathi lenentsha eqhamukayo iholo umuntu oseke waphatha wahluleka ukwenza konke lokho ngesikhathi ephethe so akulula ukuthi abantu bamvotele ngoba bethi khona okusha azoqhamukana ngoba eseqedile lokho akufanele akwenze laba abanye ODA baphatha nabo bephatha ngowe NP baphatha ngaleso sikhathi iDA ngoba yaphuma lapha kwiNP so akulula ukuthi babuye bazophatha ngaleso sikhathi so iANC kuphele ready ukuphatha South Africa esiyenzile imisebenzi eminingi yokushintsha impilo zabantu abantu bayazi ingakho sihamba siyobakhumbuza njengoba sishaye o-door to door sikwi-phase la sithi khona sithinta abantu ngeyifuba la sithi si-engage khona umuntu nomuntu manje ama-voters siyawathinta usuku nosuku siyo-engage labo bantu siyobala labo bantu kunalokho i-ANC isethubeni lokukhula ngenxa yokuba weak opposition kunokuthi ehle phansi isethubeni lokusuka ukukhula ukuya
ngabawu
56% between 52% iyaphezulu i-ANC isethubeni lokukhula ngenxa yokuba weak kwe-campaign ye-opposition because i-campaign ye-opposition ekhona la KwaZulu Natal national iya-attachwe kuma-individuals kanti i-ANC ikhampena yonke indawo uma kubuka i-campaign yakhona wonke ama-regions la KwaZulu Natal njengoba sila KwaZulu Natal i-region ne-region ne-campaign yayo buka i-opposition ekhona IFP campaign attached ku-prima candidate i-party lenentsha i-campaign nakhona i-attached ku-former president your action essay attached to prima candidate wakho iDA attached to prima candidate yakho akwenze kulutho ngaphandle kwakuyo yonke indawo manga bese ndawo bese enkanja kuyo yonke province akwenze kulutho kanti la ku campaign wonke ama structures kuna ma structures ANC ku wonke ama regions awu 11 iya campaign ku wonke ama regions awu 11 i region ne region ine campaign yayo so i region ne region izobe ine campaign yayo yokunxenxa abantu ukuthi bayovota nathi sine target yethu njoba la emhlathuze sina more than 200,000 ama vote ala emhlathuze ANC jwa ukuthola above 80,000 ama vote sifuna ukubuyisa lawo ama vote la emhlathuze lawo mavoti azobe ngena kula mavoti eprovince because i-region yesithathu thina kwe-population kwazulu natal ukulandela i-region yasemoses mabhida and futhi ngokwesupport e-ANC si-region yesithathu ngokwesupport e-ANC so yingakho sithi indlela esisebenza ngayo thina i-ANC kwazulu natal izosiphatha isifundazwe ngokukhululeka ne-ANC kunational izophatha futhi ngendlela esisebenza ngayo
uma siphuma nathi sikhuluma nabantu sixoxa nabantu i-manifesto inhle kakhulu futhi abantu bayamukela kodwa imibuzo ebesithola ile ukuthi ama implementation plans wona athini ke ukuthi okay nizolwisana ne corruption nizozama ukuthi kube namkhandeka amathubo omsebenzi umongameli uze wakhuluma ngokuthi nje kulonyaka nje kukhandeka amathuba ala ko 1 million manje we looking at 2.3 million amathuba omsebenzi afuna kwakhanda bese bebuza ka abantu ukuthi izokwenzeka kanjani lento ama implementation plans akhona am kanjani ukubanikeza abantu ithemba
yeah ngithi umongameli lapha office lakhe kuno minister ba appointile kuno minister we monitoring and evaluation oku second DSG we ANC u Komrade Marubeni so yena odila nalomsebenzi wokumonitor njoba esepresentile no state of the nation address because le manifesto ivele sipresentiwe lezinto ku state of the nation address yena wakhe ukuthi akudile nalento yokumonitor nangapha ku site le ANC futhi attached kuyena lento njoba ewu second DSG so uyena uzobe kudila futhi naye ngasayidini le-ANC ukuthi amonithe uku-implementwa kwalama priorities lawo ukuthi ufana implementwe u-government ku-government futhi uyena futhi okufanele kwenza lokho ukuthi ya-implement ufuna ba-account ku-secretary general general secretary general yena omonitha bonke ukusebenza kahulumeni yena u-accounta ku-secretary general so secretary general yena kufanele enze isiqiniseko sokuthi uhulumeni implementa yonke but yena nje office of the president badila nayo sebeqalile nje okunye uku-intervena even eThekwini njengoba izinto eziningi ebekhalazwa ngazo nama-engagement abenazo aseresponda kuzona ezikwi-manifesto yethu wa-appoint i-team nje lidwa uba uMike Mabuya Khulu no-minister i-officini lakhe ukuthi abazo-intervena la eThekwini kwezinye zezinto ey'hambisana ne-manifesto yethu urespond eThekwini so useqalile umongameli ngokwe-ofisi lakhe ngobe ekubeke lapha e-ofisini ingakho njengoba e-ofisini lakhe kunanominista kagesi urisponda ey'ntweni ey'ningi lezi ey'thintwa i-manifesto unabantu aba-appointile e-ofisini azithi bazokwenza lo msebenzi awufunayo
ngeke ngikudedele-ke nobhala ngingakubuzanga lo mbuzo lo i-ANC ibifake i-MK enkantolo ukuthi befake ukuthi be deregister ukuthi bebe kuma elections. Ziningi inhlangano ziformwa ngaphansi kwa-ANC kusukela kudala ngicansi o-PAC bonke baphuma ngaphansi ka-ANC. Don't you think ukuthi ukuthatha inhlangano enjengale ephuma kuyi ANC uyifaka eNkantolo ninikeza ispotlight ukuthi abantu bayibone ngoba isikhathi esiningi ANC makukhona inhlangano ephuma kuyona ifocus kuyona ifocusa kuyo iANC kodwa this time isize yayithatha ngisho le nhlangano yayifaka eNkantolo don't you think ukuthi senifaka ispotlight kakhulu manje senibanikeza nane airtime ukuthi bebonakala
no i-case yayifaka ekuqaleni ibiye phakathi we-ANC no-IEC i-ANC challenge yoni MK kodwa yayinenkinga neprocess yakwa IEC yokuregistra kweparty eshoyo ukuthi ukuregistra kweparty kunama guidelines abekiwe ukuthi ukuze ikwazi ukuregistra iparty kufanele landele nazi izinto nanga ama steps abekho IEC. So iparty lena yafike yafika yazokuletha izinto IEC waseyi reject. Ikhona incwadi ebhaliwe yango August esho ukuthi rejecta i-registration noma i-application ye-MK. So after i-rejectiwe bona basebebuya sebenza i-addendum abangafaka i-application entsha. Ngaleso sikhathi u-IEC wasuvela uthatha leyo addendum wasu approve yona i-addendum. So u-ANC wasu-challenge leyo process leyo. Yodwa inkantolo yasichaza ukuthi na-ANC naseni-late. Kwakufanele ngesikhathi be-appeala be-appeala kwa-IEC ba-appeala ngo-November i-ANC. So yayi-questiona ngo-November ngoba izange isagazethwa phela. Angithi fanele igazethwe inensuku igazethwe. So isikhathi ibona i-ANC le nto yathi siyifaka incwadi washo isikhathi sesihambile. So that's why inkantolo ibonela kodwa inkantolo iyavuma ukuthi cha iprocess ivele siyavumelana nani nalicala kodwa nina nashawa yithuba lokuthi nifake amaphepha ngesikhathi esibekiwe sokuthi iparty makade register kunesikhathi esingaka sama objection okufana nafaka iNC yashawa lo kodwa iCase iphakathi kweANC noIEC le yesibili iCase iphakathi kweANC MK kubanga into ye-trademark. So i-ANC nayo njengoba ama yenkantola ngithi nayo kusuke i-party mobilization nokwayona i-ANC noma uba nanoma yini nje i-ANC ngeziyeke uku-challenge into e-wrong mangabe ikhona ngenxa yokuthi izobe isaba ukuthi ubani ebhekene nayo mhlawumbe iyamobilizela. Angithi bonke abantu bayi-challenge i-ANC usuku nosuku kusuke kungekhona ukuthi basuke inike i-ANC e-time na. So ukuthi bona basuke ukubona into e-wrong esuke ikhona bethi sifuna ukuphikisana nale nto e-wrong eyenzakalayo lapho. Ne-ANC ke ithi kunento ebhilonga kuthina esiyilwelayo esithi ayibuye kuthina leyo nto. Ukuthi kwenzakalani outside sizodila nalokho. Ikhampeni ye-ANC iyaqhubeka asinalo uvalo nalama-parties lawo manje thina sobe siqhubeka ne-campaign. Ngale kokuthi kuyachallenjwana ey'nkantolo nani nani but ikhampeni iyaqhubeka on the ground.
Amazwi akho okugcina nokubhala nje ongawathulela ababukeli emakhaya ukuze bekwazi ukuthi bevotele inhlangano yakho ingamaphi.
Sifisa bonke abantu abakhele isifunda iMusa Dladla ngaphansi kweKing Cetshwayo district ixube omasipala bonke okumfolozi, uMhlathuze, uMlalazi, uMthonjaneni, iNkandla ukuthi ngomhla ka-29 baphume ngomningi babo vota kunama ballot amathathu kulolu khetho oluhlukile ke lo lune ballot ekhulunywa ngo original kube ne ballot ekhuluma ngo provincial kube ne ballot ekhuluma ngo national lawo ma ballot onke so ufanele bavotele iANC. Into ebalekile ukuthi bayo vota benze lokho lo okwenziwa amakholo ukuthi silandele uNkulunkulu ngokwemsebenzi asilandele umuntu esingayazi imsebenzi yakhe. UNkulunkulu imisebenzi yakhe siyayazi, ukuthi iANC imisebenzi yakhe siyayazi. Asilandeleni iANC ngokwemisebenzi yakhe njengoba kusho iBhayibheli namakholo. Uma ephuma esontweni njalo ngeyinsuku zokukhonza ukuthi bathi siyothandaza noma siyokhuluma ngoNkulunkulu ngoba siyayibona imisebenzi yakhe. Noma singayiboni kahle kodwa sihlalele ethembeni ukuthi imisebenzi siyayibona iyaqhubeka noma siyayibona kwamakhelwane. Noma ingakafiki kimi kodwa umakhelwane wami nansi iyaqhubeka imisebenzi yakhe. So nakwi-ANC kanjalo-ke asihambeni-ke siyovota ngomhla ka-29 siyokhuluma ngemisebenzi noma sivikele imisebenzi lesiyenziwe yi-ANC ngoba uma singavotanga kuzokwenza ukuthi yonke lokhu sekwenzekile okuhle kubuyele emumva. Yileyo nto engingayisho kakhulu, miningi imisebenzi eyenziwe yi-ANC abantu bayayazi, eminye bahamba nayo, eminye baphila nayo imisebenzi eyenziwe yi-ANC. Wayesho-ke abantu ukuthi ikhadi bahamba nale maphaketheni le-grant, social grant, ayiphike i-ANC eliphethe ikhadi le-social grant. So uhulumeni we-ANC lo suke amphethe lo ehamba naye. I think lezo zinto lezo.
Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiphinde ngibonge futhi ukuyavela lokho kubaluleke kakhulu. Ngiyethemba nabantu bayabona bayezwa futhi sekuyi episode yesibili le sindawonye. So kubaluleke kakhulu ukuthi uma abantu sebenithathile banibeka ekhundleni, uma sesindinga thina sikwazi futhi ukunithola. Singabe sesivinjwa ama bodyguards. Siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Sinifisela inhlanhla kule ikhetho.
No siyabonga kakhulu nakubabukeli bonke.
Siyabonga. Ayivale mfana.